iyo vuze ti sex avant mariage wowe uragiye mu kintu yemera
umuhungu iyo ashowe guhenda umukobwa akajyamana ngo bari mu rukundo nivyo barumva ko mengo barajyohewe umugabo muhungu bari kari ku rumusonga kujyamana n'umuhungu muri mu rukundo urukundo ku mukobwa ruraduga cyane nuka kugira umusazi nuko uvuga azagira kuri sample sa yibisazi by'urukundo nawe yavuyemo kera ntanagusezera nabahungu niko kuko ntukunda ugiye gukunda n'abakobwa batanu batandatu bose mwarajyamanye mugenda murajyamana ivyo bakugira biratandukanye harabakugiriye ivya virigira harabakugiriye ivya sisi vya witi ntumbaze nkubwo wasambanye nabahungu nka batanu nka karorero urumva wagira pima pima nabahungu batanu none uwo muntu azohava gushobora wewe harabantu batanu bakugiriye ibintu bitandukanye nabo bangu batanu bakugiriye bimwe abagabo rero abo bishikira ni babagabo nabo bikuri misonga ku bagore babo kuko umugabo azikurangura amabanga yabubatse arondera kunezereza umugore wiwe kugira ngo nawe ashikire umunezero umugore yamaze kunezerwa akagira ibyo bitaguheza nivyo bica biheza bigahindukira bikagaruka ku mugabo umugabo nawe aca yiyumva ubugabo
Isaac TV
Hello, hello, bakunzi ba Isaac TV muraho murakomeye mumeze neza cyane ndashima aho bitameze neza nabo bandanye bihangana bandanye bizera Imana nkuko mubona kuri Mikonishan Stelicia Bent Kamera ni Juma Jux uzi musine se kwazanira wa muntu wanyu mwangumye mu musoma komati avuma narayasomye yose bagumye mu musango nzo mugarukane ngo avuga ukuri mwene nyene abaramutse ndakora mu kije cyane
tamaro cyane deri nanjye ndakora mu kije ndamutse nabo ariko baradukurikirana Ego mwakoze hama kongera kumpitamwo no kunzana mu kindi kibanza. Ego.
Akava mu kokoro me kunsanga ku kazi.
Oya mbona ntacho bitwaye kuko narakubwiye ati ni muhamagaro. Nawe umbwira ndagusange mu injuru nzotse. Go hama jewe ndahari. Nawe umbwira ati ejo mu gatondo nakubwiye rega sindiko ndabikora nka kazi. Ni muhamagaro. Mukozi muri hano azotse. Honyene.
Okay, biga ndashakumenya. Iyo ubona abantu bagwa kurekura manka kujya mu commentaire. Wewe ni cyake kintu bikwigisha ni?
Bintera intege kuko mbamona ko ntari ko ndatamba nirorera mba ndiko ndabana yuko ndiko ndakora umuti niko muvuga ubu abaje bo biranezera tout simplement kandi urumva ko nk'umuntu iyo wakoze ikintu n'umubyeyi wawe wakoze ikintu akakubwira cyangwa umukoresha wawe kuko nibo bakoresha biwanje akakubwira ati vraiment merci wakoze ako konyene n'ukuvuga ngo naho batokurirwa raguha ngo baguhe prime ngo bagashimwe mugaka akubwira gusa ati vraiment urakora nk'umu nka Isaac akubwira ati delicia ndashimira ibiganiro byawe uco mvuga ngo gukora n'ibindi biganiro byinshi urumva byo navyo ico bica bimfasha bica bintera kugira ubushakashatsi bwimbitse lego
okay ndashaka kumenya kenshi abagabo muri Afrika ba hanini bibi n'abagore bose iyo uri kuravugira ko timwe usanga ndiye kwara guponda kandi kesha hanini wowe abagore bakunda kukumviriza cyane bakavuga ati uvuga kuri ibikintu mugabahungu mana yandi usanga bipinga cyane ngose ni kubiriye
kenshi ugiye kuraba hariho uburyo abahungu bakoze muri marinyite yandi banabantu mengo baci ubwenge ubwo bwenge niko ndavuga rero nubwenge bw'amayeri benshi ni basaga kwavu rero muko kuba basaga kwavu bibiliya ivuga yuko ngo abakenyezi nabigeme mwebwe ngo muri mbombovu no kuvuga yuko nta nguvu mufise umuhungu arashobora guhenda umukobwa muri uko kumuhenda rero akamubwira yuko agwaye arembye ntiwonsi gukundi ko ndaribwa mu bisanzwe urumva nk'ubu nchinja ngaho imbere ya kamera nkacamvuga ati wa mukobwa we ntibakaguhende ngo bariko bararibwa kuko niba ariko araribwa nagenda kwa muganga bamuha imiti y'inzoka ubu si buri imiti y'inzoka hanyuma none uwo muhungu azobikunda gute ngo umukobwa azobikunda avuga ati kumbe ninaza nkanga kubwira ati burya wa mukobwa we niwajya mu rukundo ugakundana n'umuhungu umuhungu akakubesha besha bukebuke ugasanga muragiye mugasambana ati ejo urukundo ruzomuherana kandi ntazo gusezera mugo nawe uzora ukora duga none gasha ako kwariko yari karahemera ko bazogenda gute uno munsi urumva abahungu arabahungu bambwira ati re nine urimbwa urumuhimbeje ntacho bimbwiye mugaba akobwa nabo bati nukuri warakoze kuko twarakemye twaramaze kubikema sinabihagaradze ko cyane kuko benshi baravyumvise ko twarabiganiye kuva muri 2013 hari abakobwa bagiye baraca ubwenge bagiye barabibona kuko ama mariage menshi yama yapfuye kubera iki umuhungu yaragira uburyo bwose akakubesha ko mugire mariage kugira ngo arabukungene akuronka musambare mugabo gashisanga rona we kubera kutamenya ahubwo no bari bakwiye no gushima kubera kutamenya bagaca baje mu byo by'ubusambanye urukundo rugasha rubaherana bataramara gushika mu rugo ni cyo kimwe rero n'abagabo usanga bagiye kubaka bari muri byari kumwe twabivuga ni nuko rero byiza baba kwiye kwiga nabo nyene imbere yo gushika mu rugo bamaze no gushika mu rugo bakabananya bakiga ibiraheza bikaba byiza rero mugabo rero sabagabo sabagore gusa nabakobwa kurikirana ariko nabahungu nabagabo barimwe bakurikirana kandi nabo nyene ba pression ari bibonye mu commentaire yego
ndashaka kumenya mbega iyo bavuze ati sex avant mariage wowe uragime cyane uyemera
sex avant mariage abatumva ifaransa nabo bacha bavuga ngo iki
guhura
guhuza ibitsina imbere yo kubaka
imbere ko mwubakana
sex avant mariage nivyo nariko ndavuga mu bisanzwe nuko benshi badakunda kubiha gaciro ariko burya kujyamana nivyo nise gusambana canke gukora imibonano mpuza bitsina imbere yuko mubana ngo mukora amabanga yabubatse ntivyari byiza ntivyari byiza kandi noneho sinavyiza reka tubihamye si byiza kuko ni ingaruka niyo niko ndakubwira kuko muragenda mugahuza iyo mibiri bigaca bituma narabivuze yuko ari umugabo yitwa Zakaria Stanefomamu yaranditse agatabo gatonya kangana gutya kitwa Jouir de la vie sexuelle nivyanditse nibindi bitabo mugabo rero aravuga ati burya umuhungu ntawe uzobigerageza urabe ati umuhungu iyo ashobora guhenda umukobwa akajyamana ngo bari mu rukundo nivyo barumva kumenya ngo bararyohewe umugabo umuhungu bari kari ku rumusonga umusonga araje kuwikura rimwe kabiri gatatu kane gatanu mu kugenda ntazo gusezera ntazona kubaza ati none mbega byagenze gute ntazoronka n'icyo kubeshera uzobona gusa yakublotse uzobona atagi gushira kuri profile atagi gushira kuri stati uzobona byose ngene bigenda birakamangana buke buke ati ko wahindutse nibike mugabo nawe rero antreta kujyamana n'umuhungu muri mu rukundo urukundo ku mukobwa ruraduga cyane nuka kugira umusazi nuko bagaza kugira kuri sample sa y'ibisazi by'urukundo nawe yavuyemo kera ntanagusezera cyutangura kwimvira ati none bimeze gute uzoza wumva aguhaye invitation ati yararongoye nahazo rongora uzoga mu miruka kuko harakantu yagusigiye muri wewe nizankabura mubiri z'urukundo bavuga ama hormone de plaisir aba yagusigiye muri wewe numva ubwonko bwawe ntibigera umwibagira muri make
ukino nini bigenda gute ngo ku bantu bubatse bobo ntibibeko kuko uvuze iyo muri ko muramba muko murakora amabanga yabubatse ba sinzi ko ari nayo bubatse ko ntibamwubatse deja umuhu uvuze umukobwa
no kwikura umusonga nyene
okay umva uvuze umukobwa urukundo ruraduga umuhungu rukagabanuka kububatse mbega uvuze ntibishika ugasanga umuko umugore ari yakunda umugabo cyane ngo umugabo navya muhezemo
birashika kenshi niba yabagabo zo kumva ko barafata abayaya abajya bagabo usanga ariko bari rukanka mu bandi bagore bariko bari rukanka muri abana bariya no kuvuga ko kenshi rero bajya ntavuye baza ngo no kumenya cyane kurangura ayo mabanga ariko ro benshi bujya rero nabatazi kurangura amabanga umuntu umugabo azi kurangura amabanga abubase neza ku mugore wiwe ntashobora kurenga ibigo oya nokuri bene bajya usanga ari abantu bakunda kuba bagira bijya nyine byo kwikura umusonga nako nakubwira nico gituma nabwo ati barakwiye kwiga bakamenya nubwo benshi babita ngo nokurenga imico bakamenya byukuri ibyo babagiye gukora mu rugo n'ibyo bakora mu mabanga yabubatse kuberako no kuvuga ngo umusore yakuze yisambanya umusore yagiye agakurira mu byo by'ubusambanyi kuko ibyo mugira bijya mugira mwebwe nese ndakubona mugabo ntavyo ndakwagirije navuza abasore ni inkumi nawe nene uri inkumi none bijya rabagira inkumi n'abasore bamwe bamwe apana boze babigira biyiba n'ukudokora navuga ati yo sije mbona ndahejeje yo sije kubera ko bareka rahega kwikura umusonga wikuye ebana aca comoka na nkuna kubwira abantu ati ejo cyangwa hije ejo nivya gushikira shetani kagutwara ku musore mukagenda mugahuza iyo mibiri ukumva ari ku musonga biraheze byo kwikura umusonga ubwa mbere wewe naho datanje umusonga utazoburahera ugaca uvuga ati yo urazi ko nibutse komere yari yambwiye ati arananyica ati ndagiye ugeze ku muryango uzosanga ari karagira ati emwe mukama urakoze urankuye ku muzigo kuko hajya hejeje abahejeje nyene reka abahungu ntibave bantera amabuye ntibave bantera amabuye kuko urumva icyo abayaronda n'umusonga kugira ngo akunezereze abagabo rero abo bishikira ni ba bagabo nabo bikura imisonga ku bagore babo kuko umugabo azi kurangura amabanga yabubatse arondera kunezereza umugore wiwe kugira ngo nawe ashikire umunezero umugore amaze kunezerwa akagira ibyo bitaguheza nibyo bica biheza bigahindukira bikagaruka ku mugabo umugabo nawe aca yiyumva ubugabo abagabo nabo bafite bijya bibazo bitanga no kurangiza vuba bijya by'ama ejaculation precoce mujya bajya nabo bakunda kugira ibibazo byo kugira complexe imbere y'abagore babo nuko uvuga bacha biyumva kumengo sabagabo ni baba ndozosanga bama igihe cyose bariko baragyagumbana n'abagore babo bama igihe cyose ari gufuhira abagore babo kubera ko abayumva kumengo umwanya n'umwanya barashobora kumukosora bigaca bituma rero yumva kumengo aragowe no kuvuga ngo nubwo barabwumva imbere y'umugore wiwe nibijya ro bagira byo kwigira intare kubara kugira ngo bihagarare ko biza gutuma rero no kuvuga wa mugabo nawe aca tsohoka urugo ugasanga arataye n'umugore mu gitanda agiye kumuyaya wiwe agiye mu bayaya baba banye agiye mu bantu no kuvuga ngo benshi uzurabe usanga baza kurenga ibigo ku bagore mbere banashaka atanu ubwiza bafise muhuye nubwo abagore babo eh ugasanga no mugaho umubogare mugaho ugasanga wapi kubera iki kubera ico kibazo yego rero be nabo onya abo bishikira ivyo vyo kwikura umusonga ni babaga busanga batazi ivyo bari ko barakora mu mabanga yabubatse yego
okay ha ikizwe ngo jeti sex ya vraiment mariage ufite igitumana kikubajije ni kubera ko hari gihe ushobora kugira mariage n'umuntu nkutufate mwarihanganye bavuga ati bizoba urya munsi wa mariage bora twamaze kugiye mugasanga umwe muri mwe bwarafise ikibazo je hamwe hamwe agenda umvume nga ariko twigeze kubiharira ko nciga secondaire
ikibazo
I mean sex ya vraiment mariage n'umvume nga yokwiremewe ba basi that
ukumva umenga umwe afite ikibazo cyagute muri
ugasanga afite ikibazo nyene cyuko kuba ari mu impuissance cyangwa uwundi ugasanga nyene afite ikindi kibazo yego numva umenga ngo bigira vama yaje kugira ngo umenye umwe kubakana wowe uko ntameze
aho ruvuze ngo bireme ahubwo muzaza mubanza kuvyara kuko nubundi mwoca mubanza mukavyarana Chamanza mukavyarana kubera ko uvuze ngo kubera ngo ushobora gusanga ari mu impuissance uri kurapima erega urugo kujya mu rugo si sinovuga ngo ni match uburi kuri tegura ngo banze nguje muri entraînement oya ivyo vya impuissance ni bikini bikini ibintu basengera bigakira wanashaka harabakoze bimara bisengera bigakira nico gituma ndakubwira ati bijya vuga ngo vyo gupimisha amasida vyo gupimisha amahepatite gupimisha ibikinda ni biki ahubwo byiza umuntu imbere kugira mariage yo banza agapimisha umutima wiwe akaje imbere y'Imana agasenga agasaba Imana umugore yumva ashaka agasaba Imana umugabo yumva ashaka nama nkose yabajwe ne yuko imbere yo kugira mariage imbere yo guhitamwo umuntu yarakwiye gufata nimiburi buri minsi 3 yo gukora yamasengesho yisonzesheje yinginga Imana akabwiye ati ndagomba kubana nanje kuko Bibiliya yarivuga neza muri Yohana 15 ku murongo w'indwi nivuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe ico muzonsaba cyose kizowabera kuno ni ukuvuga rero yuko ufashe umwanya ugasenga Imana iza kugumuye mpisa kubera iki kandi wayisabye gukomeye n'abasore nkababwira ati n'inkumi ati mu gusenga kwanyu ntimutinye Imana cyane kuko ni data batwese ni se w'abakobwa ni se w'abahungu abakatolika abamizirima abapantekota bakibose twese twese iratuze kandi cyuyisabye irakiguha ni ijambo ryo barayina vuga rivuga ati mbega ko basobanya ubo mwisi babaha ingabire so wanyu wo mwijirwe ntazo baha izisumbirije no kuvuga ngo rero wewe ugiye gusenga Imana ukabwira Imana ati jenshi akufisi fresherize imezuku niba ukeneye muremure niba ukeneye mugufi niba ukeneye winzobe ukabwira Imana niba ukeneye bamwe bavuga ngo bakeneye ibisusu nibiki ukabibwira Imana ati jewe hoya vraiment ntutwenge ntaje narayibwiye vraiment kuko none kubafise yavuze ati Imana ndazi kura urabafise Imaje yemesha kumeza ukuntu kunuko hanyuma nkeneye ubusenga nkeneye umeze ukuntu kunuko navuga ngo jewe abaye akijijwe ngo wari wese akijijwe ngo ntacu ibibazo bera abakijijwe barahari benshi nibimuga birahari bikijijwe ehe no kuvuga rero umugabo wayitomore ukayitomorera ukayibwira ati nkeneye ununu ivyo rero byo kuvuga ngo uje mu byo by'ubusambanyi uzingaruka yavyo naho rero uzoshika uzokwamira mu gupima no kuvuga uzopima no wambere wa kabiri wa gatatu wa ngana wa gatano uzosanga ugiye kuronka rero uwanyuma na nyuma icyo gitabo nyene kiravuga yuko nkubwo wasambanye n'abahungu nka batanu nka karorero urumva wagira wapima pima n'abahungu batanu ugacugenda ukagwa ku muhungu none uwo muntu azohava gushobora wewe hari abantu batanu bakugiriye ibintu bitandukanye nabo abahungu batanu bakugiriye bimwe bakugiriye ibitandukanye wawe ndiwe ntimuzoshobora kuko no kuvuga yuko uzohava usanga wawundi aratekereje uzosanga wewe ari munsi y'abandi bose batanu cyangwa ni bandi usanga batangiye kwandika ka message ngo ereka shushu ngo guheba ngo kugira mariage ngo ntibisigura guhebana ngo kandi urugo ntibisigura ngo urukundo ntibisigura urugo uza gusanga rero utwo message utangiye gusirikira kubera ko wawundi ntacari karakumarira bizorangira ngo urugo ruzokomera ryari n'abahungu niko kuko nukunda ugiye gukunda n'abakobwa batanu batandatu bose mwarajyamanye mugenda murajyamana ivyo bakugira biratandukanye hari abakugiriye ivya virigira hari abakugiriye ivya sisi vya witi ntumbaze ugasanga rero ikibazo kigiye kugaruka mu gihe uronse umwana yakuriye mu mana uronse kuko uraze ubu birabose ngo baronda ngo za amasugi amasugi nabo barundi kazi emwe arati nivyo no kuvuga n'abantu bitaho ibintu bikebere mu bana shaka wa muntu uzosanga yiyidiye ari ku idarapo wewe wamenyereye abatamba karaoke none gasha uwo muntu muzava mushoborana ukwezi guhere ameza abiri umwihangane yameza gucya ubwa mbere muratinyana mu ngo abagabo n'abagore ntibavuga niyo ngorane bafise muri kinogi ubuza gusanga umugore akugira bwira umugabo ati nashaka kungirira ibi ashaka nakurondera gahungu ngo kavyumva umugabo kugira bwira umugore ngo jeye havaye yumvira ngo ndumumaraya agacha tekereza ganira agacha nakurondera za maraya hakugira ngo batume bagira ivyo onya yumva ashaka umugore akagenda akicara baka mwagaza ngaha kemera kandi ari kararibwa ngaha mu mugongo kagumbye ati erega gaza ngaha mu mugongo ugasanga ari ibintu biriko birafira ngaha mugabo agarafisa gasora ahantu kumbure iyagiye akabwira ati ehewe oya ibiri kuragira wapi agaza ngaha mu mugongo niho ndibwa abagabo niko kuko nabagabo umengo batinya abagore babo muri kino gihe hakugira ngo amubwire ati giri kiduzu kumanura kugira uku oya ahabwa cyane ndagakobwa aza kubwira ati we duza manura eh oro ibi rero nibyo biza gutuma abantu kenshi na kenshi imbere ya mariage batari bakwiye gufata umwanya wo kujya gusambana ahubwo ari gufata umwanya wo gusenga kugira ngo imana ibahe wawe undi bashaka
aha okay deke tumire nka bava mu ruhande rw'ababubatsi ngiye tujye ku ruhande rw'abajeune I mean nkubu unye abajeune bon sinovuga abari muri fiancée ikaba ari copinage yo ntiyemewe turabizi ntari muri fiancée ushobuga ati gute wamenya ko umuhungu agukunda atakubesha bamwe baravuga ngo arakubwira ngo amaproje ngo sizi ngo arakubwira ibi bon mugabe byose sinaba escromeme barabikora hari umuhungu ashobora gushamwa amahera abana amahera menshi ariko kibaza ati n'umuntu wa proje tuzobana tuzogira ibi mugabo afise urumva sinzi ngira afise hari ko araja wewe ni gute wamenya ko umuhungu agukunda atari ko arakubesha
tavarushika kumenya ko umukobwa nawe gukunda
okay byose basivuga ko no ufite bizabwire umukobwa nawe usanga atagukunda uko biri ko sikizo umukobwa ni wazo ni wazo ni wizogira kwingaruka mbizi nyinshi cyane abakobwa ko dusega ho nti ntoya barabivuze
oya si ntoya ibrema bivana ngene bitwaye mu buto bwawe mu bisanzwe kumenya ko umuhungu agukunda ikintu cy'ambere ukora ni kimwe nakubwira imana ihezagire umwigeme duhera kwa kuganira aje ambwira ati je umuhungu wese andeheje agomba kuntwara bica bipfa acarongora wundi muntu urumva arakijijwe uwo mwige murumva ari mu bakobwa bakuriye muri za nyigisho zuko kizera gusambana n'umuhungu nukuvuga abahungu benshi araza ica abanza kubwira ati eh bana dupime ati eh benshi bazu ko nyina abakobwa benshi bamaha ipfuye mugabo ati jewe rero ubu wo turi kumwe no kuri ngire ndamuhe te kuko bose bazabambira ibyo nyene ati rero bagaca bagenda bakagiramo gucyo nyene ndambwira ati oya tekereza ntumukeneye genda ufata iminsi itatu ati jewe sindigera n'imfunga n'umunsi warimo aragenda rinda na tamu muzi wa kabiri ngo biranka wa gatata nshinyi nta buvuba arambira ati wow undi yagomba kuzana na invitation n'undi muntu yagarusa afukama yarafukamye imbere yanje aransaba imbabazi arambira ati nukuri impano wampaye narazumvise teko nabonye kujya nagomba gutwara nikirara ati ndakwinginze usubire usubize mu mutima wawe ati rero naciye mbona ko isengesho bwa mbere ari nyishu ikomeye cyane ibintu byose ubu rero bagomba kugira mariage mu kwezi k'umunani ee hanyuma no kuvuga ngo icambere kugira ngo umenye ko umuntu umwana w'umuntu akubesha kugira umenye ko akubesha nta buhinga buhari uzokoresha kuko nakubwiye ko abahungu n'abagabo bakoze mu buryo bw'ubujyajya nubwo abakobwa nabo nyene n'abagore barimo injyajya hanyuma rero no kuvuga ngo icyo cyo gukora bwa mbere umuntu umukeneye uramusengera kandi Imana ikabikwishura hariho kumbura abashaka kuvuga ati none usenga gute wagira ki nabibabwiye hanyuma ikindi gikurikira no kumenya mu biyago murimo umuntu muri ko muragana kugira umenye ko ari karakubesha murabe mu maso bijya byo kugira gucya bya kera mwe bahora bifuka gucya hanye bajya bifuka gucya hanye n'ibitenge kobera ko nti bibrosa banka ku banukira eh no kuvuga rero yuko murabe mu maso muhanga igisho muri ko muraganira urabe ko ibyo ari karakubwira by'ukuri kuzoba ariko ntumukurikirane bya hatari hanyuma muhejeje imbere ko muganira senga imana muhejeje kuganira musenge naho nyene mukimwe cyomukira hanyuma uwo muntu no kuri ni ubaho kakakubesha muvya ari karakubwira azo barinda kabisa kandi imana izo muguhishurira neza imugutore kubwira ati urya muntu siwe vinyuma gwabazoza mugapana bavugishwa ba aza kubwira ati ngo roba sharaka bashishiro barari imana ivuze ngo oya
okay
imana ashobora no kugendera no mu ndoto mu nzoza je mariage yanje imana arayimpaye mu ndoto
ndabwerekane neza neza uzo
eh sinabonye mu maso gusa ko naranitsavye umukobwa afise inzobe inyene nyine ndabona twicaye gucya tuko turagira mariage na mariage na koroteje n'abazo umve byose na komite je komite nayo nonse mu nzozi cyane ndandika na byose nandika cyane ndabishingamo ni ntaha abantu bose barandika hageze basanze byo nababwiye kwa kundi ngene niko byagenze nukuvuga rero yuko Imana igomba iraguhishura mu gihe wayegereye nta kintu nakimita guhishurira umuhungu areka rakuzana ubujyajya iramukwereka umukobwa areka rakuzana ubujyajya iramukwereka ehe
aha okay tumira nk'abarangiza ikiganiro cyacu je hari ibintu twakunda kuvuga ubunye sinkiro nka ngo umwanya wo kuganira n'andi bajone cyane ibintu nk'ibyonye mu gice gasoga ndimo ko twaganira n'andi bajone ugasanga ari umwana w'umukobwa yavukiye ruguru ha hantu sinzi ngira ngo
uganira n'abakozi
oya ubu ndi busy n'ishure n'intwe ego kandi byo ngenganira n'abantu bakuze
sawa naje ndakuze
e kandi nzwe sawa kandi birangira birafise akamaro kanini cyane mu buzima bwawe okay ugese nk'umwe navukiye ruguru ha hantu nyene go twese kwavukiye ruguru ha hantu mbwa usanga agenda kuragira no kuvoma bwa buzima nyene busanzwe mbwa gaca kubwira ati je vraiment sino nja kumuhungu mu gatondo azongaburira umukato utagira ngo bleu none mbega ivyo bintu biva kuki n'ibintu nyabaki I mean kandi bakuze mbwa buzima tabwabona biba biva kuki
abakiri waruguru kuko bleu mpengo zo zirava ku chat bashiramo ivyo bitashokora niko no eh niko numvise abanyamuji bambwiye eh no kuvuga yuko uvuga ati je sinshora kujya ku muhungu ari waruguru na wenyene none yo bre baba yimenye he dabo
amanutse
yamaze gushika mu muji
eh amaze nk'umwako
mbo ivyo ntivyo bigukange burya abakobwa kenshi bava ruguru nibo bigira abahata urana naba bahena
yumva ngira mvuge ne
no ya none ega je sintinyango nuko ari wa mpa ikiganire ka je mvuga muri rusange simvuza wenyene eh kuko ni araho nk'umugabo cyangwa umugore ashobora kunzana nk'ikibazo cyangwa kan telefone nkabwira ati burya amakosa afise we wenyene ngo kandi arije na gutelefonye eh
no ego tuvuge nta nakimwe
eh no kuvuga yuko rero ugiye kuraba nk'aba bakobwa bambara amamini impenereza ngaha mu gisagara abusanga ko baragerageza kwambara utuntu twerekana amatako twerekana amabere twerekana imikondo ikiniki ugiye ugasuza umusanga ara majorite bava ruguru kandi bavuye yo vuba no kuvuga tujya bagira kuba ari kugira gusa bahishahishe iyo bava harangwa umuntu umubwiye ati deri wewe uvika harusi ndakuzi karusi ati jewe yesu wanje
tako waset
nibi faransa byinshi byinshi eh no kuvuga arabajya baba ariko bari kuvura kugira ngo abantu ntibamenye uzurabe bajya abahungu baruguru bajya babo iyo baduze benshi baragerageza gafundi kutudare ke ngaha akagerageza no kuvuga bagerageza ubyo bikuvura kugira ngo ntibibonekane febrese yabo ahire nime nakubwira yuko bujya abagabo benshi bajya bacinyuma abagore babo benshi nabatazi gukurangura amabanga yabo batse kugira abantu bavuge ngo nibikoko ngo bazi ibintu ngo kiniki oru kugira gusa nyene bavugwe tu mugabo nta kiba kirimo eh hariho umugore yabishoboye yo ruguru sinibwo ndavuga hariho bashaho bimenye urumva bamamubwira ati umugore kana karagutwara umugabo acha basangana ku isoko arabwira ati urya uwo niwe arakarakubeshe ti uwo imisegonda mirongo ibiri uwo yashe ti jana prem tawo ntacho ntwaye kabisa yerega cha yamuva bashe bavanako ndio no kuvuga ngo abavuga ati avuye ruguru hanyuma ati je sinshora kujya ku muhungu kuno kuno uko kuno kwiyemera nyene bimwe byo kwikuvura kuko ugiye kuraba iwabo abayakuze mu gatondo aje ikigori nyene bene bimwe byumye intetezwa canke akirirwa gucyo nyene ibyo rero no kuvuga nibisanzwe vraiment nibisanzwe kukurumva aba yanka kurangiza uko yatanguye no kwihagararako yo muja ko ntabarasha rekare ubuho mu bakuraye kumengo barabivuyemo
oya reka nta icyo cyo ntawuzoburikira inimero yiwe
ko vyama vyabuze harabapfa gucyonyera imyaka 30 uzoza nakwereka isugure z'imyaka 45
ako kandi twari kuba byarateguwe bamwe bigatumwa n'ibintu byari bamwe n'ibintu bakoze mu jeunesse yawe ngira ngo
oya birabaho gucyonyera ugasanga urabuze tu genda urabe abakobwa beza nkamwebwe ubu ntibari muhira benshi niwe barasazira wabo kandi ari beza baza ko biva kuki mugabo twitababi kuva jewe ndi muri kaminuza namye mbona benshi twigana abo twita ngo ni babi ama invitation yaguma duhereza turi mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane mugabo twarinze duheza tugasanga abantu bajya nyene abo twita ngo ni ivyuki ibitari baba ari nyene usanga umuravye navuga ati ati nkugiye cyo mu mpave mana bameje mugabo ugasanga nuno munsi reka baba kurahi 35 40 ari muhira
bara ndakwinginze wose ibyo ntizo bimbere ko kere nini ngira kandi umbwiye abakunzi ba Isaac TV
abakunzi ba Isaac TV ndabakunda tu kuko nabone nabonye ko bankunda njya ndababwire yuko gusa byiza abasore barondera kanoti inkumi zirondera kanoti kuko umusore atagira kanoti nta rukundo vraiment aronka ivyo birazwa uno munsi rero mwana wa mama n'umukobwa atagira kanoti urukundo ntagwa ruwonka nico gituma usanga ari ingwana ziko ziraza abakobwa ariko barakundana n'abapapa abasore nabo ko bakundana n'abamama kubera iki kubera inote yirondere rero muyubahishe mugende muri mu rugero rumwe kuko nta kintu kijyoshe nk'urukundo rwo mu rugero rumwe mugabo nta kintu kibihishe benshi ngira kumbure ni waronka umwanya tuzoheza tubivugane ko kandi ingaruka zikunda kuba ku bakobwa agenda kurongorwa kwa baba batama ariko barababeshe abatama ugasanga umutama yarajegeye mugabo yihanga mu mwana w'imyaka 18 ikibazo kiza kugaruka ryari kigaruka kuri bose n'abahungu ariko baratwara abana kuri babo ikibazo kigaruka ryari kigaruka kuri bose kuko ubwa mbere amabanga bagiyemo nayo bubatse mugabo amabanga uzosanga ameze ku arahingama
barasumbana
aca hingama kuko umutama nyimba yarijegereye ntayazo gushoborera kandi nawe urumva uzoca wishwa n'intuzenya no kwihangana ngirango urakoze
Okunzi ba Isaac TV mu sekonda bakunda cyane nzo mugarukana vuba cyane usinzo sobagutera nzo mugarukana vuba cyane ciao ciao